I was saying, come here, I cause you a man who have been from a bonny fabo for me. I was a baby, a man, but I need quite drink near my dim punto, a bebray hono. None other, the coach a banty be, oh, Nkoranza, or so, why not drink, say, or no bemano, 72 will be tree, a man, an animal, it came mine, a digun tree source, a so 7 o'clock of a bump or ten, when never man for Honum Chimua, one of my bonte grandad and Saturdays will say, NKZ, can in Kankazi, Nankao, JJ fans, NKZ, you from Kranza, and not one more new crew. San se binum su se abrante na kofa niwu ene nimgu ase na bre mo man
meme bia wonom ewa Nkoranza South ewa bunu East Mantam mu a Adom kase ama ne boni Christiano for you kuma ene wonom etwetwe nkomo no edito na nimu se sa ebusudi a abrante a wanya mfie adwuno nso a ne ding ene ya oberema eye ya wona nyonko bema ekoshia nanu eye busudi ye san sudi enimgu ase aba beja Nkoranza kru no so wonom ede ato nananom ahemfo ene mpanyinfo a wonom ewa Nkoranza se ebe yan ko wura no wonom ntwa ne sukura emfemfiri Nkoranza kru mu honom
asem wedi a boye pusa pa menka nada o because osi wodi ukofa bema bema kofa bema na oba kofa oba na de yatete na mu kan radio ni yedi kure nim se Nkoranza ha sa de ni bigwa na ba kure nim no yedim na yedim se adwuma no kura no we de oti popcorn oye enti ya abo ehu pa abo ehu gay ni lesbianism ni de ye so 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 okro mu akura
Eya dia omu wuye kurom ha na ye nti na abakwasem da kwapim se na anu ya asem wisie na asem ne esiye no eboye hupa se asem we atimi asiwa na memom die nka mesusu se saade na asi ne na nanom ye ye no ne kwan soa na omo aye na nka me die kura nka mesusu se nka sani pa we nka omo maye yi ne daja
Eme bi nso edeto yamani buni enimu se ade a wura no eyeye no eye abusudi akura eni se Nkoranza kuro no efo afo aso wonom kato aso se sese kura no de hu ena ababeja wonso isan se wonom nim nya womankuma ene mebuno no ekusku mu a okokosua e wonom anyonkofo e honom
se nya yonkopa se mema ne mema nem nu ofa musa yonko hendia mesre bia se bia mane batar bia mane bammere no
yo mu ye hendia ye foaso de nanan mu ye no ye foaso Nkoranza ha fo no mu fanya disua de ho gana ba bia o mu fanya disua de sere be ya enkoso na finka ya sase no
ni ba ko ke bia ewo mu ewo krom ho no ma ne din ani Moses kurantwi enso ade nsem etudia
Sani o my gentleman nenama bonten no de eya asem kro no a brantie no betimi asan akwakodi na adwen kro no a brantie no beye se me no ne o mayem no kra no enya de o mukun mi ana se o mutware masu nti no obi fufuro bi eya ne ono so beka ne se ne aye we sha na ebe mi ndi pa fufuro bi enhwe no nka se ye hwe ye hu se o ya se ye ja no